Lwaki mu Uganda tuloleza nnyo okumpi ebintu eby'okissiru ne bitusingira na national matters? People are suffering on internal affairs, tebafuna passport. Kuno sharing a simple post ya bindeba. Simanyi, lwasa, simi, bichi. Kasasiro mungi nyo.